ndabaye mwiriwe mwese bakunzi ba Burundi News Publication, ndabahaye nikaze kugira ngo tubandaze teramana muri kiganiro cyanyu ijambo rya jambo mu buzima bwawe. Kuri uno munsi ndi kumwe na Patrick Désiré Bireha. Nagize mwiriwe Pati.
Ndabahaye mwiriwe.
Mu ijambo ry'Imana ry'uno munsi tubandanya twumviriza ingene Yezu Kristo tubwira ibijyanye n'umukate ubuzima. Ngira ngo dusomera kugira ngo tutangire.
Yego, ni muri Yohani mu kigabane cya gatandatu kuva ku murongo wa 41 gushika ku murongo wa 51. Abayuda yamara baridogera Yezu kuko yari yavuze ati, jewe ndi wa mukate wamanutse uva mu ijuru. Bakaza barabwirana bati, none si Yezu mwene Yozefu, ntituzi se na nyina? Ni kuki none ubavuga ati navuye mu ijuru? Yezu ababwira ati, nimureke kwidoga hagati yanyu. Nta ushobora kunyegera Data yantumye atamukwega kweze. Nanje nzomuzura ku munsi w'imperuka. Mu bahanuzi handitswe ngo, bose bazokwigishwa n'Imana. Uwumvise Data wese akakira inyigisho ziwe ni wazi wanje. Niko nta n'umwe yabonye Data atari uwavuye kwa Mana. Uwo niwe yabonye Data. Nukuri nukuri ndababwiye, uwemera afise ubuzima budahera. Jewe ndi wa mukate w'ubuzima. Basokuru banyu barariye mana mu bugaragwa bahava barapfa. Uyu ni wa mukate umanuka uva mu ijuru kugira ngo uwuriye ko ntapfe. Jewe ndi wa mukate muzima wamanutse uva mu ijuru. Uriye wa mukate azokwamaho imyaka yose. Vyongeye umukate jewe nzotanga n'umubiri wanje kugira ngo isi ironke ubuzima.
Abayuda urabona ko batariko barabitahura kuko avuze ati, ndi mukate tuba mukate wavuye mu ijuru.
Yohani ntatubwira ingene Yezu yagize ukaristiya. Abandi banditsi b'inkuru nziza nibo baca batubwira ingene Yezu agira ukaristiya kwa kane mweranda. Ukabona ko agize ikimenyetso batari bamenyereye kubona, n'amajambo akivugira ko batari bamenyereye kumva. Akagira ati, akire murye mwese, ngo kawumanyura gakenguruka. Akagira ati, akire murye mwese. Agacongera ku indi jambo rikomeye, wikina umubiri wanje. Yamaye inka rero. Uyu mukate n'umubiri wawe. Mugabo arubaho karababwira ati, ikina umubiri wanje. Paulo azoza kubishimangira agira ati, ngwerega ngo kumanyura umukate ngo niko gufungura umubiri wa Kristo. Ngo kunywa ku gikombe ngo niko kunywa amaraso ya Kristo. Beracahagereka ijambo rikomeye ryo kugabisha abantu ati, atumwe wese azirikane icyo yakira. Kugira ngo ntiwakire nabi usange wakiriye urupfu, ariko wakiriye neza ukaba wakiriye Yezu, ukaba wakiriye ubuzima budahera muri wewe. Yezu azovyerekana amaze kuzuka mu bapfuye hamwe abonekera abigisha be Emausi. Azofata umwanya baganirize mu nzira yose bagenda bahimbawe. Mu nyuma ashitse ku meza akabamanyira umukate mu cyaka imyecu kwa kane mweranda atarapfa.
Bagacamumenya.
Bikumvikana yuko muri ujya mukate bamanyura bariko baramuhimbaza. Ko atari umukate usanzwe gusa nk'ujya dukura kuri cafe guma. Tukarya muhira n'icyayi tugashanga margarine. Haracavuga ati, natwumvise agira ati, ndi wa mukate w'ubuzima wenyine. Abamumviriza rero ashaka kubatwara mu kiyago cyo kumvisha ati, va kuri uyu mukate uhaza umubiri gusa. Hariho ubundi buzima bw'umutima mutabufise nubwo umubiri burataka novera bugati siguru.
Ego, mu kubivuga harahavuga ati, jewe ndi wa mukate w'ubuzima. Uvuze aka kace wa umenga hari abarigeze kumva canke kubona canke kuvuga umukate.
Agombye kubabwira kubibutsa wa mukate ngo basokuru babo barya. Umwe bita mana mu gahinga. Mugabo muvise ko yanabigarutse ko nawe nyene ngo mugabo ngo bahava barapfa. Mugabo ujya mukate wabura uwundi mukate w'ubuzima. bazoronka mu mana ubuzima budapfa ubuzima buhoraho niho rero acayigeranya yuko ari umukate ubuzima hanazogira ati Musa siyo yabahaye umukate ubuzima ati Imana nibaho umukate w'ubuzima uwo nawo Imana ibamanukaniye ubu rero yamanukanye mu buzima bwanyu ni jewe nahagira ngo yamanutse ava mu ijuru ageranya na yamana ngo yamanuka mu gatondo iva mu gicu igakorokera aho batuye bagatoragura hanyuma bagafungura nawe rero niwe sinovuga ngo ni mana mugabo niwe mukate rero w'ubuzima burengeye ijya mana bariye basokuru bagapfa wewe nguriye umukate azoduha wenyine umubiri we n'amaraso yiwe azohoraho imyaka yose no kuvuga yeza mubamo Yezu nuwamaho bituma rero umwakiriye nawe yakiruko guhoraho kw'Imana akazohoraho hamwe nawe nivyo arapfa urupfu rw'umubiri ubwo n'urusandu twese turacyumva ko na Yezu yararuciyemo ariko akazukira ubuzima budahera murazi yuko ibintu byose Imana ibirema mu ijambo nimbere twaragumije amajambo ya Kristo tukakiruka Kristiya yiwe ntibishobora gupfa tupfa muri ubuzima bwo ngaha ku isi bigasubira kutuzurira ubuzima budahera
abatakira ukaristiya kuvuga bari mawe gupfa
ukaristiya twakira irafise ubwa mbere bwobwo si ukaristiya umengira ukwayo iratandukanye n'ijambo ry'Imana oya biranywanye biranywanye no kuvuga yuko muri ukaristiya kujya tubona Yezu sivyo deka dufate nubundi hajya haraboneka neza azutse mu bapfuye akabonekera bigishwa biye mawuze hajya hano turanumenga Yezu yarabagiriye koko inkuka yiwe yukaristiya akabahambye bariko baridoga bamerewe nabi buzuye umwiheburo akagendera baganiriza amajambo y'Imana ngo abasigurira amasaha abiri yose abasigurira tukabona cha gihande cha mbere mu nkuka y'imisa umusase badusomere ijambo ry'Imana umusase dota kare dusigurira tukicarana na Yezu tugafungurirwa ijambo rya Yezu kurijya altari ijambo ry'Imana ariko ntibigarukira ngaho na Yezu tukabona yuko ngo agira abandanye inzira yiwe ngo baca baramugobera bamubwira bati ingo tugumane burije bashitse muhira agaca badugana ku yindi meza rero akagira ukaristiya ngo akabamanyurira umukate ngo bagaca bamumenya womenga ku ijambo ry'Imana hari akantu kakagobora njya batashitseko ko kumumenya ahandi ho bari guca bagira bati twamumenye ni yibandanirize inzira yiwe umenga rya kagobora njya kabuze kasaba yuko badugana ku meza bakamanyura umukate bakamumenya ngo bagaca baronka n'inguvu ngo nyene z'uko bamumenye basangiye nawe ngo bagaca basubira inyuma bwije bakamena ijoro bagahanga ibintu biteye ubwoba by'ijoro bakabicamwo kuko bumva buzuye akanyamuneza ko gushira inkuru nziza abandi bari mu rubi bababwira bati twamubonye kandi kenshi amaze kuzuka aje mu biwe yarabimenyesha kandi kugira ngo bate bamenya ko ariwe agafungura hamwe n'abagasubira komanyura umukate niwe bagacamumenya umenga gusa kugarukira ku ijambo ry'Imana ntitumanyura umukate ntitumanyurirwa umukate nawe muri ukaristiya umenga ari akantu gahaze atari ukumenga gusa kumbure twoba duciriye urubanza ugarukira ku ijambo gusa hari ushobora kugarukira ku ijambo kuko ari ryafise burya urubanza rwa nyuma guko umuntu aba yagize naba canke atagize nabi ruri mu mutima w'Imana kandi ruri no mu mutima w'umuntu Imana niyimenye iti wewe ubwo ntiwanse kwakira ukaristiya ku manyama kandi yari hafi yawe kandi yari gushobora kugufasha ahubwo nibaza yuko ahane duje dushoka tugomba guca dukira urubanza abaprotestanti bandi batakira ukaristiya ahubwo tugwikire twebwe ushobora gusanga tuyifise ntituyakire cyane tukayakira nabi numva umenga urubanza rukomeye ruri kuri twebwe uriya nawe kuko kumbure ya yakuriye yabaye ahantu ataronka karitsiye imana izomenye ngene muhaza mu vyahambije eh mugabaro nabandi bateba bamaze kumenya neza ukaritsiye kazubona baragarutse muri katolika eh bagaheza bakamanya
muravuze ngo ntituyakire canke tukayakira nabi ni gute umuntu yakira nabi ukaristiye
mu mutima mubi yego mu mutima mubi no mu migambi mibi umutima utemeye guhindurwa n'amajambo y'Imana mwisanze burya kwakira nabi ukaritsiya bivuga ko tuba twakiriye nabi ijambo ry'Imana eh kuko burya ameza y'ukaritsiya tuyajako kuko tuvuye ku meza y'ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana rikadutegura tugasangira umutima n'intumbero na Kristo kugira ngo dushobore gusangira ku meza yiwe kuko burya ngo hasangira
abasanganywe
none woja gute gusangira mu mutima wa udasanganywe ibyipfuzo n'ibyumviro vya Kristo hari umupatigeze kuba bazi kibazo gikomeye akagira ati mbega nkubu joshika imbeba zikamena itabire nakuru zikayirya hamaze karya amahostia ati mwibaza ko zuba zisangiye kuko ntiziba zisangiye umutima na Yezu ziba ziri yagakate abantu bajya gusangira batagasanga ntibakiri Yezu bagasanga bari yagakate gusa bagarukiye ku mukate nk'aba bayahudi nyine bakagarukira ku mukate gusa ntibakiri Yezu kuko batakiriye ingiro n'ingingo n'ingendo yiwe batakiriye umutima wiwe ngo bawugire gwabo bya byiyumviro vya Kristo gushaka kwa Kristo biza amajambo yabo bigire gwabo bibacyorore bave mu ntumbero mbi z'urunturu n'amagarama k'umuntu bagende mu ntumbero ya Yezu ukaristiya ikizi bakomeze muri iyo ntumbero babumwe na Kristo bagendere neza mu ngingo ya Kristo ivyo rero igihe umuntu atabifasha uko akabifata ukundi abari ko arihenda kandi Yezu yaragiye arerekana kenshi yuko vyukuri ayagiza ati ndumukate w'ubuzima yuko vyukuri ijya hostia ataraga kate gaciyaho hari ububasha bw'ubuzima buri hajya abapatiri turamaze uyu cankuri yuko canke kuriya turabibona kenshi so kuvuga yuko iko tugize ko kasi yako twamatu cha tubona Yezu ubwo ari gihe natwebwe dushobora gushika muri krize yo kubitahura Yezu akagira nk'ikimenyetso je ndabise nk'ubikimenyetso Yezu yankoreye nk'ibapatiri n'igihe ibintu bicanganye nkumva umenga naje biransize cangaruka kuri ico kintu naca mvuga nta yarabinyeretse nta gukekeranya nka kekeranya nzo bangombye gukorera ku bwenge bwanje si bangombye gukorera ku bubasha bw'amajambo y'Imana
nibiki bituma umuntu adashobora kwakira neza ijambo ry'Imana dufate nyene hajya mu isengero
mu mise yeze Yezu yereko aratuyagisha kuri ico ciyumviro hamwe avuga umugani w'umubivyi ngo atwara imbuto ngo zimwe zikagwa ku nzira izini zikagwa ku rubuye izini zikagwa mu mahwa ngo izini zikagwa mu ivugizi reka fatire ngaho nyine ngo zimwe zikagwa ku nzira hari igihe usanga umenga turi ko turumviza ijambo ry'Imana nk'abantu bari ku nzira abantu batariho umwanya wari umuntu ari ku nzira ariko arihuta canke nk'abantu batarihaye ibyo muhura ku nzira ntubiteba ko haba hari uri ku nzira uvuga urafise destination umwitwari kurangiye
urahandi
urahandi sivyo ugashobora gusanga abantu baje kumva ijambo ry'Imana mugabo umwitwari ariko utari kuri iryo jambo rikamera nk'irirenganye utaryumvise utari gumanye utagize uti hari icyo nkuyemo hari icyo ngiye kugendera nta n'ingingo n'imwe wayikuyemo ujya bukubwa kabiri Yezu akatubwira ati abakiriye ijambo ry'Imana nko ku rubuye ni ukuvuga uretse ko abaryakiriye bihuta ntigigeze barireka ngo ribahambye ribahambye mu mutima wabo bumve yuko barigize gwabo barigize gwabo ugasanga riheze hejuru ntirishobora gushinga imizi ni ukuvuga ni n'ababandi usanga nahaje kuryumva ngaho ntaza kuribandanya ugasanga ari umuntu gusa yama yiteze yuko aza kumva ijambo ry'Imana ryose ajyumviye hajya mu isengero ku munsi w'Imana oya cyo gituma dutumirirwa gutunga ijambo ry'Imana tukimenyereza kuri bamwe kuri soma nk'iryo tuvomamo ibigaburira ibyumviro byacu n'umutima wacu n'imigambi yacu mbere kugira ngo ugo rubuye rw'ubuzima rutebe ruhava ariko kandi aravuga ngo nabakije ijambo ry'Imana nko mu mahwa abona bo yeze arabatomora akavuga ati nabantu usanga twakije mu gimana mu byipfuzo byinshi byinshi bimwe tumenyereye byinshi byitunga kugendera ku bandi by'amanyama ibyumviro n'ibyipfuzo nogira nti ibinyene tubona mu isi uyu munsi bivya akaryohera mubiri iby'ibiki byose ugasanga umuntu ntiyaretse ngo ijambo ry'Imana rimuhambye muri ibyo ribiyungurure ribite hanze akaguma bizirikiye ko gashobora gusanga umenga asa n'umuntu yaryohewe n'uko aronse ijambo ry'Imana kandi rikamuryohera mugabo ntiyariretse ngo rikure bya byipfuzo ntiyinjiye mu cipfuzo cy'ijambo ry'Imana yagumye mu byipfuzo byiwe usanga ari ibintu bituba bishobora kuba mu muntu icyarimwe hamwe ugasanga uyu munsi ijambo ry'Imana najya kiriye nk'uri ku nzira aya nawe ugasanga najya kiriye nko ku rubuye hari n'abasanga najya kiriye nko mu mahwa ahubwo umuntu akiraba muri izo mpande zose ko atajambo ry'Imana usanga umenga rirapfuye ubusa riramujyanye uko ataca arikuyemo ritamushikiriye by'ukuri ngo arigira ishingiro riheze rimuha ibyumviro nogira nti n'ibyifuza akorera ko mu buzima bwiwe ugasanga ryaheze hanze
ntaho ushobora kunyegera data wenyine atamukwega kwezi hari abo yikwegera nyine yifitiye nyine nk'abajama
twese Imana yashaka kudukwega kwega kuko twese yaturenye mu rukundo rwayo ariko iyo Yezu avuze gutya abagomba kutubwira ati burya hariho ibintu mu bucuti n'Imana mutegerezwa kwiyorosha mukareka n'ubundi Imana ibakwega kwega igaheza ikabibashikana ko ni ukuvuga yuko hariho amabanga y'ubwami bw'Imana amabanga yo kuri Yezu Kristo tudashobora gutahura gusa tugarukirije ku by'umuntu agomba kuvuga ati Imana iguma ari ya mbere niyo ya mbere muri byose ugombye kwishira imbere biragusiga ariko dutumirira uguca bugufi ahandi ho ubwavyo nta numwe Imana ishaka guhisha ibyiza byayo ishaka kwima ibyiza byayo ishaka kutamenyesha Yezu Kristo oya ibyo ntibishoboka kandi we yamutangiye iki we yamuzaniye iki ku isi yaje kubwatwe bw'abantu twese ariko ugasanga bamwe n'abandi uko tumeze uko n'ubundi dufite ibyifuzo byacu bamwe barabangukirwa no kumwumva kuko biyoroheje abandi ugasanga hari ibindi baheramwo by'iwabo bikabazibiranya Yezu ariko agira ati rero reka gusa kugarukira ku by'iwanyu mwihagarara ko mugarukira gusa ku bwenge bwanyu iyoroshe data abumvishe iyoroshe data abumvishe hari ahantu ibintu by'Imana tutiyoroheje mu mutima no mu bwenge ngo twizigire Imana tuyihe ukuyizera tudashobora gutambuka kandi iyo tuyizeye mu kuri tuca tubona rero tuca duhishurirwa byinshi nivyo rero mugabo kandi bikatumenyesha yuko dukeneye gusaba Imana ikadufasha burya icyari kigoye suko byo dusiga nuko bidusiga tugaca twibwira yuko ivyacu ivyo bikwiye tugagukira ngaho ariko tumenye guca duca bugufi tugasaba mukama tuti mukama duhishurire biradusiga umuntu nk'uyo ico gisabisho nk'ico n'igisabisho ciza cyane Imana iracitaba Imana ukayita kambira uti hariho ibintu nimwe buri buri umuntu akizigira ati none ibi bintu bimaze imyaka ibihumbi n'ibihumbagiza birera beranda n'ubu bikivyara beranda none jewe narutse jo bundi w'imyaka mirongo ingahe nije ngomba kurusha ubwenge abo bantu bose imyaka ibihumbi n'ibihumbagiza babaye muri aya majambo bakumva ingene aremera ubuzima budahera abantu ugaca bugufi ukagira uti mukama ibi tubona hariho n'aberanda byahinduye byagize abantu bigitangaza kandi batari kure yacu wumvise nka ba mama Teresa bikarikita ibintu bakora bagata abantu n'abantu batemera bagatangara babishobozwa n'iki n'aya majambo Yezu bakira mu karisi Mama Teresa akabona ati hari ikintu Yezu mu karitsiye yakoze mnamo yaba ariko arakora mbona kikamuha ingufu z'ukumva ati ibyo ndiko ndakorera rero sugufyina birimo ubuzima budahera Mama Teresa we karikita akaronka boro benshi muhira bakabagaburira gushikaho ibintu bibaherana umubikira jejwe ibigega batwita ba ekonomi kaza kumubwira ati byose byaheze abantu bishwe n'inzara ni benshi hajya tubigire gute ati bahe ibyo bisigaye ati kaye ati hama twebwe natwe kuko babigishwa twumva ku munsi ku munsi heze wasigaye ubibyo maririka abantu ubujyo kuvuga ati utudusigaye utwacu twenyene kandi abandi kameme ngo la charité bien
ordonnée
Mati zoe gata gati, mwenge mwala chako mwashabasha nukubuga, baje wakua la samba gika wagire wapfe. Bahe basi mwenge mwuse mfume mufu ganyu manabo mashuwa yikurokoka. Mugabo achagirati bibahe, chemuza ni bigega. Iwi kemanyi, ujirawe randaro wa nadusika. Shiraizu mkarisi haja kula tari, tubishiri mbele iyo. Tumugire tutiturabu zicho dufungura. Naza kuduterera, mabikora gutya, bashiraizu mkarisi haja imbele. Baca bazana ibikemanyi byose aho bashiraho Yezu uko bigaragara turararo ubusa muri ako kanya Yezu yarahagurukije umuntu w'umutunzi rurangiranwa acazana ikamyo amakargezo nkangahe yuzuye ibifungurwa kuko yaramaze kumwumva ati ari umuntu afasha abantu bagowe gose acarazana bumvise iri modoka iri kwiragira iti pipipipi baja kuraba asangizanye ibifungurwa Mama Teresa cyabwira ati Yezu yabishwe ati muraronka ico mufungura muzi muranga ijyo mufungura abana nkico ni kimwe yabonye mu buzima bwiye
ubuzima bw'umuntu bukwiye kumera gute mu kibano hehe harahavuga ati nti umuntu ntiyogaruka ntatungwa ni njye gusa
aratungwa kandi njye mu
gihe ndiko ndibaza rero inyenirirambo canke umukate w'ubuzima uba byukuri ubuzima budahera aho tubaye ubwo buzima bwo kwibonekeza mu gute
isiguro yabyigaruka muri iki gitangaro nyene Yezu yakoze muri iki gitangaro Yezu yakoze tugaruke ugitangara ngene cyatanguye sivyo hariho ikibazo cyo kugaburira abantu abantu ngo biriyo bamukurikira Yezu akabona ko bashonje akabaza bishati ati twakura imikate kubagaburira ikimyamenya cyuko ko abantu bagira ubuzima bagafungura bakamererwa neza si kibazo gisanzwe ni kibazo cy'Imana Yezu ukabona ko afite umwitwarariko bivuga yuko ahadukora ngo turondere ibidutunga ni ikintu gihambaye gose Yezu akabaza bigishwa biwe kugira ngo bagire nabo nyine icyo kibazo nk'ikibazo cy'ubuzima bwabo Nube waronse uhaza uyu munsi ucebaza uti oh isi yose yaronse hari uwimbura uyu munsi akabona agaca atangura gutwenga abandi agaca yibaza atabandi tumerewe neza ni umerewe neza hari abandi batamerewe neza Yezu akagomba kugira ati ku kibazo cyo gufungura ntimugarukirize kuri mwebwe gusa ugurura amaso urababo bantu bose bari ngaho ko twitanga tukagwiza ibyo kujya hari icivugo ciza Perezida wacu ni intwaro y'abafise ngo umunwa hose urundi cyurya amafa umufuko wose ni hajye ubona ro Yezu abaza ati aba bantu twokuraho imikate yo kubafungura akabibaza bigishwa biba icyo kibazo kirahambaye cyato yinyisha gute Yezu ntiyakoze igitangara gikuye mu busa oya byasabwe yuko ngo hariho warafise udukate dutanu dufite ubiri arabizana abizanye bica bivamo igitanga mugabo Yezu yabanje kubatwara mu kiyago cyo kuba conscientiza turakenera twese kujya mu kiyago cyo kwibaza ingene twoteza imbere ubuzima bwacu bukama bufise ibibufungurira byo ngaha mwisi ariko rona yuko Yezu atagarukiye ngaho kabwiye ati naho muhaza imikate burya ari yindi nzara mufise mutazi kandi iyo nzara mutayihagije niyo mikate naho mwoyironka mwoyijyaniramo nimwamukimenya kuza murazana ngo musangire ukabona yuko Yezu yakoze igitangaro kuko hariho wazanye utwo yari afise tukava mu gitanga igihe cyose abantu bagiye hamwe bakazana lo meilleur y'ibyo bafise barashobora gushika ku gitangaro cy'umusesekara eh nico bivuga none nubundi no mu buzima bwacu kwitwararika ko turondera ibyo dufungura ariko ntitugarukire kuri twebwe hariho kurondera mu ntumbero nziza ivyo dufungura iyo ntumbero nziza nayo niyo uko abantu baje hamwe urani ngene Yesu yagiye hamwe mu kiyago nabigishwa yo akabaganiriza ku kibazo cyo gufungura uyu munsi umwe wese arabona shikiriye ikintu agaca yibaza ngo byakwiye akaronka gatoro mu magendera menshi agaca yibaza birakwiye none ejo bizogenda gute wundi atano se bizogenda gute kaminga jewe ndose biraheze Yesu akabagira tugurura amaso inzara y'aba bantu aba bantu bose babuze ibintu byankenegwa ntacu bibabwiye ja hamwe hari gihe nibaza ntubwo mbe nkayi wacu mu gihugu cacu ubwo abantu baracabasha kumva ko buja hamwe bakumva basangiye umutima umwitwari kumwe uko bokura mu nzira ikibazo cy'ibiduhanze ibyo dukenye dushonje umwe wese akazana ubushobozi afise tugashira hamwe tugashobora gushika aho turonka umusesekara w'igitangaro cy'Imana nibyo bandanya ari kumwe wese yiruka akaronka iki akabakuye munda akabakuye hari ha abantu badafise be nizo nguvu zo gushika ahandi abandi bashobora gushika bakaba ariko bapfiramo bisaba yuko rero iyo nyigisho tuyishikane kure ni ukuvuga yuko bujya ukaristiya itumenyesha yuko atagitangaro cyiza cy'Imana cy'umusesekara umugisha w'Imana kiboneka neza igihe abantu batagiye hamwe ngo basangire umwe wese azanye lo meilleur de lui-même kandi afashe ingingo yuko agiye nubundi kwitanga dans le meilleur yica ashobora gushikako ngo azazane n'abandi bose bashize hamwe twese turonke si ukuvuga yuko umenga n'uburindira ko abandi bitanga ngo aze kuronka kuvya abandi bitanze nawe nyine aratanga lo meilleur ashobora gutanga ukaristiya rimwe insiguro ikomeye yo kwitanga no gusangira ibyo ntituvyibagire.
Nani bata ko takindi twakongera ko. Murakoze cyane ndabakengurukiye.
Murakoze namwe.
Yego. Yego. Nibaza yuko ikindi gihe nikazi.
Nukuri kose jewe nico nasohokeye. Yego. Kuyagira abandi jambo y'Imana tukariyaga. Yego. Uretse ko bingyohera na jewe biranyubaka bikankomeza. Nk'ibyo bibazo wambajije bibandanya bimfasha kubandanya shitsa ku rugutahura na jewe.
Yego. Murakoze cyane.
Murakoze.
Namwebwe mwese rero twari duteramanye mu meregwe neza mu bandanye mwinovora ibyiza by'umukama ndabashimiye cyane ndashimiye n'abadufashije kugira ikiganiro gishobore gukoreka naho kubimanutse.